Bakunzi bacu muri ubu Burundi bwacu no mu bindi bihugu aho maze kuja naho maze kumva hari amazina bita abantu iyo babuze ababo nk'iyo umugore cyangwa umugabo yabuze uwo bubakanye baravuga yuko yapfakaye iyo umwana yabuze umuvyeyi baravuga ko yabaye impfuvye ariko iyo umuvyeyi yabuze umwana nta jambo bararonka ryo kubisigura bien que hari habakiriko baragerageza hari habatoye parange naho batarajyumvikana ko nico gituma uyu munsi natumiye aba bantu banyemereye bakanyitaba inyuma y'igihe kirekire cyane ndabarondera tugatinda tugahuza umwanya uyu munsi imana ishimwe karibu cyane mu kiganiro no kuri Gasha TV kubadukurikira ari ubwa mbere nitwa Shahisa Rakaza ikaze kuri Gasha TV nibaza ko mpera mu bubafu bwanje kuko niwe mushinga ntahe wa mbere anyemereye kwitaba ikiganiro akaza ngaha kuri Igasha TV. Ikaze mushinga ntahe
murakoze cyane mpere kwanza gushima natwebwe ubutumire nubwo bikunza cyane igihe kitari gitonya ntibyatuvuye ko mugabo w'Imana ishimwe kuri umunsi byakunze hanyuma nitwa Gakuba Landry nkaba ndi umushinga ntahe w'umupfaso ni mwiza mubona sinigera mpaga kubivuga ego nibaze ko nogeza ngahonye
umupfaso ni mwiza cyane mwibwira abatwa
ngeza aho murakoze nitwa Naomi Leila Irakoze ego nkaba ndagereje aho nanjye
tako
ibindi turabibanda
tubaye turashima ibyo ego nibaza yuko kuri benshi kubakurikira ama réseaux sociaux Instagram na YouTube ngo bamumaze kubona intahe yabo uyu munsi sinabatumiye ngaha ngo basubiremwo ya ntahe ndende cyane twaraba abatayiravye mwihangane murashobora kuja kuri Kanje kuri YouTube mukaraba hariko intahe yabo yose uyu munsi naringa ndabasabe bavuge mu ncamake kugira abatayiravye baza gukurikira ikiganiro imbere yo kuraba ivyo bindi bari bavuze kuri Kanje baba bashobore kutahura ivyo tugira tu iyi video tugira dukora uyu munsi naringa ndabasabe rero mubwire abadukurikira mu ncamake inkuru yanyu.
Okay, mu ncamake inkuru yacu murashobora kuyisanga kuri Kanje canke kuri Yaga naho nyene irahari kuri YouTube. Inkuru yacu nuko haize imyaka 5 tubana twarubatse hama nk'abantu bose nyene babubatse aba jeune marié ikiba kiri mu mitwe nta bibi ubona bizobashikira imbere nta nivyo wifuza nta nivyo wiyumvira hanini hama inyuma ya mezi makenya canke gereranye twubatse turamenya ko hari umwana twiteze umwana nuko avuka twiteze ikibondo hama rero turaja muri processus nk'abandi urumva ubimenye uraryoherwa hama ugatangura ukitegura buke buke munyuma umwana agakura mu nda ukamwumva ariko arakina ukamwumva ukaja kwa muganga akamukwereka bakakumvisha umutima wiwe ivyo vyose bijya bishikira abantu twese tuba tuzi ko ari inzira ya mbere iri normal ku makuple yose uko itezwa kugenda hama umunsi umwe tugira tugere ku mezi 9 umunsi umwe duherekeza umugenzi kugira ekografi bon turajana na Landry no mugenzi azana n'umugabo wiwe ndamuherekeza ninajana namubwira ati ngo uje kugisha ekografi kugira umenye date exact y'igihuzo uzo kwibarukira hama tugiye baramwakira baramubwira vyose ingene bimeze neza arasohoka jenanje nari navuze ati bon reka nce mprofita nanje naho date ndayizi ntaco bitwaye gusubira kumenya ingene ibintu bimeze tugiye turinjira umuganga aratwakira aratangura araraba araraba ibintu byose umuganga arekora uko uba umaze iminsi uko umuja mu kugisha ko kafi uratebuka amenyera amajambo aza baravuga uratebuka amenyera yuko aza kuvuga amazi ameze neza umwana ari muri position nziza umutima w'umwana nguyu ibikini biki byose nawe rero umuganga aravuga ivyo onye umwana ari muri position nziza akanaducokoza ati birashuye umutwe nuwande akaca turaba atashanga umutwe wa papa wiwe acha kubwira ati amazi arakwiye byose bimeze neza mugabo ntavuge ati umutima uriko uratera akaca subiramo vya bindi nyene akaguma subiramo hama sinzi ko abandi ba mama bibashikira ko ari umenyereye kugwa muja kugira ekografi umengo ubumaze no kumetriza aho umutima kubitira biroroshe kuhabona muga njena nararaba hano hose nkaburi kimwe na kimwe gikubita mbona ko kubisanzwe wari ubona kantu muga atana kimwe mbona umuganga nawe aramaze ariko ari repeta nk'irya gatatu ngira ari karavuga ati ibintu ndiko ndabona reka mbanze mbe sur neza hama arasubiramo mu nyuma cha tubwira ati umwana nta yapfuye nta mutima uri kuratera muri uwo mwanya sinovuga ngo urumva ngo naciye nkoma induru naciye ngira iki cyo nakoze naciye ndaba laundry mu maso numva umengo wewe nawe akandaba mbwa kacaraba kuri kajya ka ecran k'umuganga wamengo akabwira abantu bari ku yindi si ivyo bintu bejeje kuba hama aca yatubwira ati si ibintu byanashitse kera arambaza ati none ura wiriwe gute wiriwe umeze gute eske waguye eske wigeze wumva umerewe nabi ndamubwira ati nta kintu na kimwe muri ivyo nigeze numva amerewe nabi niriwe ku kazi wanashaka sinigeze ngira ama movement menshi ati akamaze umwana wari wamwumvise kare akina ego sangapi ndamubwira cyambye ati nukuri sino kubwira ati byagenze gutya atari ku mwana nta wuriho yapfuye umva uwo mwanya abo bagenzi antreta bari baturindiriye hanze kugira ce dutahana umuganga cyatu atubwira ati rero kuko si umuganga sanzwe afite ibitaro ibitaro genre bya ginecologie n'ibiki wacha atubwira ati muce mugenda kwa muganga bazobabwira ibikurikira hama turafata turasohoka muri mwanya nta muntu umwe yavuga ikintu n'uwundi gusa twarafata aya maboko turasohoka babagenzi baraturindiriye hanze bacara tubaza ati byagenze gute ca ndababwira umwana yapfuye bo bari muri twebwe ewan taxi yahagaze ibya mbere ngaho niyo twaciye twinjiramo cyangwa dutaye numva nibyo byatubaye ko mu ncamake
ntabwo nibaza ko atacyo yoba yibagiye
oya nibyo icyo kumbure no kongera ko nuko kumbanya kabiri haba icyo bita earth clear aho lofita ashobora kwidevelopa donc nimbanya kabiri twashoboye kuronka umwana twagiye kumuronka kumbanya gatatu hamva hagataho hacemwe bitandukanye gukira gusura kwimvira kurondera umwana nibitandukanye ego
nibaza ko ijambo rya mbere nababwiye ari mpore
urakoze
ego mpore kuri iyo nkuru yanyu je nari maze kuyumva ego nari maze kuyumva narayiravye imbere yuko ndabarondera hanyuma turanabiganira duhuye ariko gushika ubu si ibintu umuntu ashobora kuvuga ko amenyereye donc naramenyereye kuvyumva oya ndavyumvise nguma numva umenga hariho ibindi ntari natahuye ico gihe Landry nk'umushinga ntayo w'umurundi muri iyi sosiyete yacu wowe wavyifashemo gute musohotse aho hantu muvuye kwa muganga
si ikintu coroshe kukumva deja muwamubuze muwamubuze hama igihe cose umuntu abuze ntivyoroha kumenya uburyo umuntu ashobora kubifata hanyuma urumva umuntu wabuze mu mwanya aba yiteze umunezero ko yabivuze harasigaye igihe gitonyongera dushikana amezi icenda hama dushoboye kumubona hamwe umaze igihe umuvugisha agatera mu nda ukamubona ukabona yuko hageze n'igihe uri kuravuga kumwe asanzwe wabivuga uwo menga arumva n'ijwi ry'iwaba abaganga bavuga ko abagiyumva urumva uba witeze kubona uwo muntu hama atavye umwari mwiteguriye ata kintu na kimwe cagira kumva byahindutse ntimukimubonye uwo muntu si kintu coroha hama urumva nuko mu Burundi bimeze abagabo ntibakunda kwerekana ma emotion yabo canke ibigombagomba byabo kwifata kutavyerekana hama urumva urumushinga ntahe ufise umudamu hariho vyukuri mu mutima uba wabuze nawe uba wumva uwo mubabaro mugabo wewe no mu mubiri abafise wundi mubabaro kuko we abavyumva kurusha hariho uruhande rwo mu mubiri wowe utabari kurumva hama urahantu uvuga uti ndakeneye kuhaba kubwiwe bica bisaba yuko muri uwo mwanya umera nk'uwibagiye kwanza wewe ukamera nk'uwibagiye kugira ngo ushobore kuhaba kubwiwe kuko uravuga uti yego hari abagenzi hari umuryango hari abatandukanye mugabo nta woza kumuba hafi kurusha uko umuba hafi urumva ari kuba hagati yaho kwiyibagira wowe gatonyi hamukagaragaza kumuba hafi mugabo no kumuba hafi ukaba haraho udashobora gushikana egura mwumviriza egura mubara amajambo yo kumuterera intege kumbure murafata umwanya gusenga mugabo hakagira n'ahandi nk'ari karagira ububabare ukumva yuko ntaco ngomba nkuru ubunyene ha muri uwo mwanya ntimuri kwa muganga muri muhira ukaba wumva yuko hari aho udashobora gushika hamwe n'ibyo byose abari bihe bitoroshe ha murumva n'ico gihe inyuma yaho umuntu avugishije ukuri hamaze kuvaho ico gihe mwahambye igihe cyo guhamba kigahera ikiriyo kigahera abantu kumbure bagatangura kubandanya ubuzima ko ntibashobora kuguma hafi yanyu umwanya wose ugasubira nawo ku kazi umuntu avugishije ukuri iciyumviro cya mbere iyo uhejeje akazi ntaba ari cyo gutaha kuko gutaha buri ngoma nje kwifata gute kumbure wo ntaratangura akazi kuko mu mubiri ntibirakunda ko ashobora gusubira ku kazi kumva umenga ica mbere cokoroha no kudatumbera muhira mugavuga ati ntatumbere muhira canje he hama ngoma ndaye mutane ugafata iyo ngingo yo kuteza gutaha muhira kandi uva ku kazi si ataka indi kintu nyene cihuta umuntu agomba aje gukora ugataha muhira hamuka haba ukagerageza kubana nawe kugira ngo n'ivyiyumviro ntibibandanye biba byinshi kuri we nuvuga ngo si vyoroshe kuko anashaka no mu kibano cacu nk'abarundi si kintu gikunzwe kuvugwa urumva yuko nakavyaramushikiye kumburana nakavyaramushikiye mugabo si n'ikintu bavuga ngo nguragiye kubaza umuntu canke kumwegera hama niyo bibaye naho ushobora kuba ufise umuntu vyabaye ari hafi yawe si ca kintu gica coroye kumwoganira nuvuga ngo ni ikintu kikuba ko ukiga muri uwo mwanya nyene uburyo ukwiriye kucifatamo ego
urakoze vyaraboroheye kuvyakira nk'abakirisu wewe nk'umumama w'umwana mwari mumaranye ayo mezi yose umufise mu nda vyaraboroheye kuvyakira
oya nobambeshe mvuze ngurumva ngo vyaroroshe cane ngurumva ngo oya ntivyoroshe mugabo urumva tukibimenya uwo mwanya ntibiba birinjira neza mu mutwe naza ko twagiye kubibona cane tubonye haje abantu muhira ukazubona nk'ubuje nta dutashe naciye ntelefona mukuru wanje ndabimubwira ako kanya nyene ngirahaheze nk'iminota nka cumi inzu yacu yari yuzuye famiye yiwe famiye yanje nibaza ko ngaho oye naho nyene bon kutabumenyereye abantu baza danku gutyo mugabo meme ta hariho kubibona yuko hari ikintu cabaye hamwe n'andi wo kuvuga ati oya umuganga ashobora kuba yihenze hama rero tuja kuvyemera rwose tugiye kugira twaragiye kwa muganga mu ijoro mu nyuma bakwagira monitoring kugira bumvirize by'ukuri kwa rukuri kwa ari byo byabaye aho rero niho umuntu batubwiye ati niko byagenze ejo mu gatondo muzozindukira ha tutangure processus yuko umwana sohoka aho rero niho umuntu yavuga ati eh bya bintu rero birakomeye hama urumva ubutashe muri yanzu wahura utahamwo yante wahora wicaramwo ukavuga ati eh ariko arakubitana akaragira iki ivyo byose ubwiye kubisubiramwo mugaho ka usa information iri mu mutwe wawe kubwiye ati nta uhari nibaza yuko je mu mutwe naguma ngwana nuko mvuga ati sivyejana kwijana oya kuko no mwijoro tujyamye bon gusinzira umva ntavuga ngo warasinzira mugaho nacanguma nikanga arakubise hariho ibintu bakoreka kwa muganga bakubwira kugira uzu umwana azarakina uzuragira gutya nkabikora mbwa nkumva nta kintu kimwe kivuze rero ngiye kwa muganga bukembe gatondo kama muganga kaza kadusigura ibintu bigira bibe aho rero naciye ndabarantire neza ndambwira turazira yari kintu shwa yonyene dufise niyo gukomera tukava ngaha ubwenge bwanje bwaciye buja muri extreme y'India ivyo kuyumvira ibintu birebire bije muri logique ati normalement ama emotion dayumvirize gose uwo mwanya ntawo tujamo kuko muri uyu mwanya ngiranje mu bindi nawe bisaba physiquement gukora ariko reka tuja handi ha turafise hantu tezo kugenda turabe kwajya naho tubaca tukiri bazima yego hama ikindi catufashije kuvyakira n'imbere yuko tuja kwa muganga yari abagenzi n'inshuti baza batubaye hafi nabo batatubwira maladroitement mu kirundi hari igihe usanga umuntu aza kuguhoza nk'uko washaka kwahozwa sivyo nimba je mbabaye nkaba nkeneye yuko cando nk'abantu benshi bambi ruhande baza barambwira mpore iki nini hari abaza kubigira mbwa ugasanga ntukeneye necessairement ko baza kuvuga hari abaza bagasenga nawe ukavuga ati bon ok ndiko ndasenga mugabo biherera hehe sinkeneye ko hariho n'abandi baza bakubwira ati reka ndagusengere umuntu wese yaradufashije uko yabona peut-être wabikeneye canke abagenzi nabo bakadufasha bivanye nuko bo babona ati turazi ngene bameze kuko uko turi babiri turi abantu bahoze kiretse we mu bantu aravuga gose gusumba je muherana nje nkaba mvuga gose gusumbawe urumva nk'abantu baba bakuzi hari igihe wacu usanga uratwawe peut-être n'ishavu kubera hari ibintu byinshi biko birabera mu mwanya umwe ugasanga uradugije ijwi ugasanga nabo abantu baje gufasha baci bagira ubwoba bakavuga ati uyu wawe tumufata gute habaye iki mugo ugasanga nawe ni ibintu byinshi biriko birazira rimwe reka tugende buke buke rero harabayeho abo bagenzi harabayeho imiryango harabaye abadusengera n'igihe twe tutadusi ijambo ryo gusenga vraiment hamuvuga ati bon singira nje no kubaza Imana ati kubera iki byabaye muri uyu mwanya ubunyene oya hari abaza bariko bararira generali kategorike muri uwo mwanya naca ndabwira ati murashobora gusohoka kuko numva umengo uri kurarira nta nakimuje kumfasha ndindiriye ko ngira ibise kugira umwana ashobore gusohoka numva umengo nihaza abandi dutera inkuru ari usenga asenge ego harabaye abantu uko bagenda baratuba hafi mu buryo bumwe canke ubundi akaduba hafi hari ababikora maladroitement mu nyuma twara sinzi Imana yakinze imitima yacu kugira ntituce tubifata trop personnel mbwa tuja aho hantu ho kuvuga ati bon no muri entourage yacu yari rya mbere bishitse donc wacuvuga ati naberega ntibazinge nakure kwifata eh
surtout ko benshi peut-être muri bo batari bwana bicemwe ivyo bintu
donc ego
bo bari bazi yuko bari kubagira neza
ego
none garantri nka couple ni giki cabafashije couple yanyu ico gihe mariage yanyu yari imeze gute yari yifashe gute
nkuko nabivuze se kintu umuntu yavuga ngo ngo kirasanzwe ngo cabaye ngo byaheze birafata umwanya kugira ngo yanabicije mu bivuga ikibazo cha habaye iki kubera iki ntikibura mugabo kimwe twafashanyije niyo twaba tuko turaganira ni ko umuntu adateba mu kuguma ari karibaza ngo ni ikintu abantu ntakoze neza ni gikina ari gukora kuko umuntu ntagomba subira inyuma hama umuntu guca aja ahantu ha ntezo gutahura ubunyene menye gituma menye gute kukumva meme la medicine n'ubuganga ntibashobora kuvuga bati ikibazo cabaye niki kana akoravuga ati hashobora kuba kukumva ni kintu cabaye bukwi na bukwi hagataho rero gusura kandi kuba turi kumwe urumva umuntu ubundi mutashe ugiriwe ku kazi murahura mukaganira ibyo ku kazi mukaganira ko yiriwe mukaganira kazoza mukaganira bitandukanye mbwa muri uwo mwanya kuza kwiyumvira ibindi canke kuvuga ibindi ntiba biri hafi kandi se kintu uvuga ngo ni ndwi imwe canke zibiri canke zitatu si no kwezi si na meza abiri hamumva muri ico gihe muwa muri ivyo muwa mumaze gihe ibitari bikenye mu vya mama mumaze gihe muvuga munategura ni umwana tuzumwakira gute tuzobatwa turakora iki hamugaca muwa muri ico gihe mwari kwa muri ivyo mwari mumaze gihe muri ko munategura mugabo mutari ko murabamwe no kuvuga ngo birasaba kandi gusura kandi kwiyumvira urugo tuganira iki hama bien sûr umva niyo muri ko murahura n'abantu ni yavuze ati ari umuntu aza kuvuga afise umutima nyine wo kukutera intege mugabo ugasanga bikoze kumbe mu buryo butarugonye kaza kwa ati Imana izogushumbusha igizonshumbusha mugabo ntigomba ici hama urumva kaza bari muri mu buryo bwo kumwe ngo bagutera nk'intege ntibizoce bibuza kumusura kandi kurondera uwundi ni iki mugabo umutima ukaburi sinumva ko ari umunyene hamurumva muri uwo mwanya namwe bwe muri turakundana kandi turifuza kugira ikibondo cyangwa ibibondo nkajeho nko ku ruhande rwanje sinumva ko ari ikiyago notangura kuko navuga nti ego ndabifisemo uruhara kandi ku gusama kwibungenga niki na John ntezo kugira ico nkoze mugabo hari uruhande jewe ntaba ndabifisemo ikibanze kuko wewe niwe yibungenga ni watwara iyo mbanyi navuga nti wewe kugihuza bawumva yuko uri prête ni wumva yuko witeguye mu mutima ari sawa no mu mubiri turashobora kuzusura kandi kwiyumvira kurondera abandi bana urumva muwa muri aho kimwe mu bikora urugo nico kiyago ikiyago hari haho mudageza kuyaga kuko muwa mushaka kwanza kuyaga kuvyabaye kugira ngo mushobore gusura kandi kwiyumvira ko mwo ushobora kuganira ico hama ndavuga amajambo ya urumva ikindi naco gikora urugo ni namabanga yabubatse nayo hari higihe kuko mu mubiri haba hakiri uwabarafise kuko urumva harabaho kuvyara kuko yasohotse mu nzira isanzwe hakabaho kwanza kurindira ico gihe hama no mu nyuma mukamuvuga muti ntitugomba duce tumurondera ubunyene nico umuntu ntiyavuga ngo ijana kwijana ugo ruhande ruba ruri nkuko guhabaye kuko haba hariyo iyo apprehension urumva nico nikiba coroshe hama ibirenze ico iyo muri ko muri yumvira kuko urumva urugo rwose rugira kazoza mu kiyumvira kazoza iyo muri ko muri yumvira kazoza urumva muri yumvira ibindi akazi twiyumvira iki nihe umuntu yo kwiyumvira eja akazi kandi gashasha twiyumvira ibitandukanye by'urugo mugabo ico ntituraheza kuciyumvira ko no mutima ntitwumva ko kirahera urumva urugo ruba ruri ahantu ngaho onye hamwumva navyo ntibibuzira yuko ahantu hari ikintu mutaramenya umurongo wacu w'ukuri hagize akantu kavyuka hari igihe nyine usanga n'umutima utacukakira nk'uko wo kwakiriye ico kintu mu kindi gigasanga kumbure kudaca umuntu yihanganira uwundi canke kuduza ijwi birashobora guca biba hafi kurusha yego natwebwe ni ahantu hawe nye twari turi yego
Naomi ico gihe byari bimeze gute
nk'uko nabivuze nta gihe kinini nyacegeze tugize mariage hari haheze umwaka n'amezi urumva mu mwaka n'amezi deja mwe ntimuba mura namenyana hari ibintu byinshi mutaba muraheza kudekuvura kuri umwe wese hacajamo rero gusama urumva hari amahormone aca hindura rero umuntu ntasubira kuba normal urumva nawe ukaba ukaja mu kwimenya ayo mezi cenda yose ntibyari byoroshe urumva hariho igihe ucusanga mu nyuma niho ubibona ugasanga nk'ubu unye hari abantu umenye babiciyemo ukaca uvuga ukatumva kubwira ati bajya baravanye kuva babuze umwana baravanye ugasanga urihutiye kubacira urubanza mugako utazi iyo situation ingene imeze by'ukuri ukatusanga biroroshe kuvuga biroroshe cyane mugabo urumva uwo mwanya harimo amafazi menshi harimo premier majene abanza gusubira rero kudekuvura uwundi muntu mu yindi shusho kuko umubiri wanje ntiwari ukimeze nk'uko wari umeze kare hamikindi hariho umuntu twabanye amezi n'amezi mugabo adahari umva si ntiharagera ko ngarukana bya byiyumviro biri normal byo kugarukana ngo biki n'ibiki ngo urumva tunyarutse twiyumvire ejo twiyumvire iki n'iki hama nawe akaba ari ahantu ha arahoze nta majambo menshi aza kuvuga nkaba nsigara ndi muri okay kutavuga none wewe umva iyo periode yose ikibazo y'amambazi yari umerewe gute umunsi umwe ndamugatumiza ndakubwire ndarushe no kumbaza umerewe gute wewe umerewe gute agacambwira jewe ni sawa vuga mugaye rero ukacusanga ndiko nshaka
aho nanje nabandi ndamubarire nimba ntameze neza aca vyikorera navyo canke umuntu umve ngo tubanze kwanza tumenye wewe
je nanje muri uwo mwanya atari karavuga numva kujya umugore yexprime akavuga ka detail cause numva yexprime shira umubabaro hari umubabaro je sishobora kuguma ndakubwira ngo merewe uku kuko ikintu cyose cyari centre kuri jewe urumva yaragerageza uburyo bwose ikintu cyose agisentre kuri jewe agifata gute bigenda gute gutyo na gutyo hama hakaba hariho ukoho kuguma mbaza umerewe gute nkamubwira ati mviriza ndakubwira jenda rushe wewe umerewe gute ntigera mbwira ijana ku ijana turumva meze uko ibyo yagiye kubigira mu nyuma hama hakaca hazamwo kuko harabayeho iminsi mikenya y'ikiriyo mugana na pre ikiriyo abantu baraza kutugarukirako hama bakaza mugo gasanga abantu mu makomatere bari muri aka kanya nyine bashobora gucusama nkaca ndamuraho bati niyo amvio nyine ntayungira ntavyo shaka na gatonya uri kurambira yuko hacaza ati jewe byarambaye ko ati twavuye aho ati kiriyo caheze nasamye
wabigenje gute
umva ntabwo none ivyo nijenda bigira birebire canke hama kwera ico kintu narevita kuguma ndijenye ne muhira narevita kuguma ndijenye ne muhira kugira ivyumviro ntibibe byinshi rero yahejeje akazi nawe ndamubwira ucutaha kuko sinkeneye nuko haza n'abantu atari huri ko je sinza kuvuga baca kuma bavuga ibyo bashaka hamaje nanje nzoba natakaye mu vyiyumviro umva ana naraharura iminota ava ku kazi gushika muhira harenze ko iminota ibiri nshya ndamutelefona urihe ntubibaza ko bigenda gute hama nkaba nzi yuko uko biri kose nawe nyine ararushe mugaha ntabyaza hama nimba munyuma ukacusanga abantu rero bagiye rwose ko ariyo periode vraiment twavuze ati umviriza abantu ntibazopfa baheze bazaguma baza foko tubikasa ibi bintu turarondera uburyo turabikasa abantu barahagarika kuza abantu rero baretse kuza baraza niho rero twaca dusubira ku biro turuva turi babiri gusubira kubana turi babiri rero wamenya ngo turabandi bantu mugabo nyene kube ntihajamwo ibintu by'uko turashwanye rwose turagize iki mugabo yari babantu babiri bakomeretse bariko baraca mu bibazo kanaka bariko baragerageza uburyo bwose kugira bagumane sivyo urumva nimba telecommande yishize nga kubisanzwe janga narumva ko binsarishije mu mutwe rero utwo tuntu twose twaraba hama hakabaho nuwo mwanya wo gusenga tugasenga hama n'umwanya w'umwe wese mwese agahana agaha umwanya undi nimba wewe ico muryohera ari kuja gukina basket agende kugira aruhuke yumve yuko mu mutima atashe hari ikintu camuvuyemo ego
beka nk'abakirisu byaraborohera gusenga muri ico gihe
simisi yose
kubera muri bibiri batubwira ko dutegereza gushima mu bibi no mu byiza mwebwe ico gihe mwararonka ico mushima
nibyo ko umuntu yobwa ngo byarorushe ngo umuntu gwabandenje asenga nko yahora asenga mugabo kimwe mana dufashije nuko tutabaye ahantu gutisha vuka umana cyane ku muntu wari wese ibyo navyo umuntu yobwa ngo nzari nguvu zacu no ubuntu bw'Imana nyina hanyuma twagumye ahantu kuvuga mukuri ni umuntu akarasenga avuga ati Imana nta majambo menshi ngo mangire hamura urazi ko hari hahantu umubabaro cyangwa kudatahura ku bitarahera bitotuma urumva ubunyene nza shima mu majambo menshi cyangwa iki hama nikindi cyadufashije nuko gusenga nyene kuko hariho n'amajambo umuntu yagenda araronka iminsi ya mbere umuntu yagiye gutahura mu nyuma yuko yarayaza kudutegurira ico gihe aho kimwe nikindi wagenda urata bwa bundi rya jambo naronka ca gihe ryari ryo kugira ngo nzokumenye muri kino gihe uko ngene nkwiriye kwifata umva ivyo byose vyabaye nk'ibiza kudutera intege ego
bega muri societe yacu vyaraba abantu abavyeyi abavukanye banyu ababanye abagenzi vyaraboroheye kwakira babafata gute mwebwe ubugenzi bwanyu ubucuti bwanyu bwari bumeze gute ico gihe
pamvuze nko kubavyeyi no kuba unchuti zo hafi n'abagenzi premierama kubavyeyi urumva ari rya mbere bishiki abana babo n'inchuti zo hafi nk'abatante n'abankre rya mbere bishiki abana babo urumva bose bari n'abagenzi nyene bari proche wasanga ari nk'irya mbere nabo nyene bishiki abagenzi babo urumva nabo byabaye ibintu biba nyiganyiza ukuntu mugabo bo baragerageje ego barababara bara meregwa nabi babibonye uko tumerewe nabi babonye tumerewe nabi ukasanga baramerewe nabi mugabo barahabaye kandi atajujuma hama nta majambo bose nubwo ngo hari amajambo batubwira benshi wasanga bari no mu bikorwa gusumba ukabuzi ewan ejo hari abazoza ngaha ejo twadukumwe n'abagenzi bazana n'izindi nkuru zo hanze kugira ico cyawe kigire mugabo kubandi bantu bari hanze no baba wasanga bari kwara turaba ugasanga kwa kurabisha amaso y'ikigongwe pitie ni bivuga neza yana barakugira ikigongwe hama hakacazamwo babantu ahandi akaza akakuramutsa yo felicitation mwaravyaye bikini ego umwana angana gute umwana yarapfuye akacahora yasura yarafise ikacihinduka hakaca haza muri yasura ya pitié ya yo ntacho imana izogushumbusha bakagira ama commentaire amwe otuska uri muri ijya mbere twarahora mugaba mu nyuma twarazishurizo commentaire kuko twavuga ati plus umuntu ahora plus agenda kuguma vyiyumvira romyo nuko tubabwira point de vue yacu hama dossier ikaba clos tukabandanya
niki kicaba babaje canke novuga nticara abashotse muri iyi culture yacu muvuga muti nokuri abantu mu gihe nkico ivyo bintu vyohagarara canke turipfuza ko bohindura ivyo bintu
ni nkico yaravuze Naomi iyo turi kumwe ni cyo dukunze kubwirana umuntu muhuye canke umuntu wumvise ikintu umuntu ntutegerejwe kugira ico uvuze si itegeko urashobora kuvyumva hama ukahabwa ugaceceka kuko nubwo abantu benshi badakunze kuvyemera twese ntidufise uko koroherwa mu majambo ku koroherwa mu gukoresha amajambo ari gukoresha ico warumva mutima ni jambo ukoresheje bidahuye urumva kimwe nico wonye kenshi abantu barumva umengo kuhaba no gucuteza kuvuga kugerageza gutera intege twese ntidufise uko koroherwa gutera intege umuntu kuko uwo ko wibaza kuri kuramutera intege bishobora kuba atari uko onye hama twese kumbure ntituba dukeneye ko umuntu aza kutubwira amajambo menshi urumva hari ico aho umuntu umengo acateza kurondera inge navuga niki ico ni kimwe hama urumva haro no gutahura ko abantu uwo mengo nundi mwana zoza umengo azije kwishura uwo wa mbere ico naco ni kindi nabonye sinovuga ngo abantu bose mugabo hari abantu biyumvira muri ubwo buryo niyo mwana sundi mwana iyo bari ko baraza kubakeza imana yabashumbushije hamwe ndumva ico bari ko ravuga ego yadushumbushije kuko twashoboye kuronka ikibondo mugabo ahandi naho umengo ije kwishura kuko ramva haro nabagerana bavuga ati yo ni ciza cane kiravyibushe no ubujyari bari kare bivuga kamengo kirimo babiri oya ni uyu nundi mwana afise ubundi buzima n'uwundi mushasha nti umuntu ntaguma ari kare wifatanye kuko tumaze kuronka mwana nabaza wa mengo yo birakunze birakunze oya ni bya twavyaye hama umuntu ntaguma ari karagaruka kuri bya byambere hari ico onye ikindi kumbure twebwe imana yadufashije ni hari gucu usanga kumva twashobora no kuvyumva ku bandi bishobora kuba byarabaye kuko biranatangaje niho utangura kumenya n'abandi bishobora kuba ariko biraba ku ico gihe canke inyuma yanyu uko kumva umengo bica bitandukanye abantu deja hagati yanyu nk'umugabo n'umugore mugabo kandi na ca kintu ca baguma ariko baraba umugore nta gishasha nko kumengo aravyikorana ni waca bihitamwo nako kaba karimwe ego
muratubwiye yuko mu nyuma mwahavuye muri nkundi mwana mbega uyu mwana kuri mwebwe niki
reka papa wacishure
kuri twebwe kwanza ni umwana ni ingabire imana yaduhaye yitwa Tamirana Hayen ava bisigura uwuzuye ubuzima tamirana nawe ni gutamirana nyene kumota neza gushikana uwo mote bwiza kure ntitura ahantu ha yaje gusubirira canke yishuye ni umwana ari ukwiwe twaronkejwe hama nini kintu twamatwa turibukanya n'imbere ko dutangura kumva yuko twoshora kurondera uwundi mwana imana ibidushoboje twanasengeye ntituba ahantu tubifatanya kuko nako mu mutima karaduga ka ubwa mbere ntibyakunze ubwa kare ntibyakunze tunyarutse kugira ngo natwebwe twiyemeze yuko canke tuba amahoro byakunze kuko ugacumengo uwonye yobaje kwishura ikintu kanaka twari twumva yuko twohava natwebwe tumushira ku mutwaro ataranakura nini kintu none umunsi twamwe twa turasaba imana kuko nabantwenza abantu ukuntu tumaze kuva mu bitaro nibaza ko yari ijoro rya mbere cyangwa irya kamirongo rya mbere aryamye muri berso mu cumba ndiko ndamuraba iryo joro byarangoye gusinzira naguma ndiko ndarakora karahema atayegamye neza urumva waba warumvise amakuru y'uryamo kuca nke kuri yanyu bikamumerera nabi hama cyane umva umutima ijwi rimbwira ati none wowe kuguma ngaho nivyo bica biza gutuma aguma ari amahoro ubona hamwe wumva umengo n'impuzu zose zirakorotse bavuga ati ugacusura kandi ukibuka yuko nawe we nturiho ntubaho kuko hariho ibyo wakoze ni imana yonyine naciye mfuka vyose nca ndaryama ndasinzira ndavuga nti sije namwihaye si twebwe tugomba dukore ngo ibintu canke biriya kugira ngo akure canke agire iki ni imana twebwe hari ibyo uzodukoresha mugabo si twebwe tuzobikora si twebwe tubituma urumva naho ni umwana imana yaduhaye kandi twizera yuko azokura agasaza agasohora abana mugabo tutazana ngo agire ico aza kwishura canke aze agire ico yemeza ego
hanyuma ni igiki mwobwira nk'abavyeyi boba bariko barabicamo muri aka kanya
ica mbere coco ni nta ruhara na ruke ubifisemo kubera iki ico imbere ya byose kubera ko yabivuze ati yubaye mu bihe nk'ivyo niho umenye abantu hatandukanye bariko barabicamo hariho rero kanshi kintu nasanze muri bake tumaze kuvugana kanshi nasanze benshi baba bari muri kubera ya pression nyene iba ku bagore ya azo samajyari bikini wiki byose bizogenda rya umwana ni ryari kanshi usanga umugore bibaye usanga ari muri optique ya hari ikintu ntakoze neza simvyara ibyo bintu agakurikiranya ibintu byinshi bibi mugabo ntiyumve yuko umve ica mbere kwera societe amaso arabawe kuva gize mariage amaso araba kuva kiri umuto societe hari ibintu imupangira mugabo muri processus yose ntishiramo ikibanza cy'umugabo ni uwo mwana habaye kubura uwo mwana ntajamwo ico kibanza cy'umugabo umuntu akaraba umugabo yamerewe gute bikini wiki byose hama nta numwaza kuguha manuel kuri mariage canke muri bridal shower numugabo mu rubanza rwiwe akamuha manuel ati ngo kuko uko bigenda hama gusaminda twese tubwirwa amajambo amwe ni wasaminda usirekwe nibisanzwe nape tugira uratahwa nibisanzwe yaravyimvye amaguru nibisanzwe urumva nivyo twese tuzi sivyo hama katusanga ntituzi kwari ivyo byose byo tuzi ntidufye na culture yo kubaza ti est-ce que kiki ni normal ubiye kwa muganga kwaza est-ce que kiki ni normal katusanga rero bibaye yamakosa yose utigeze umenya byantu byose utigeze umenya uri kuri avyishaka ko nkikosa ngaye ca mbere no babwira ni bwa mbere simwe byavuye ko hama ica kabiri ni mpore hama ico ni heza haguma hari ivyizigiro
wow yego njene baza ko
nongere ko kamwe kumbure kubashinga ntahe ni muhabe muhabe kuko biroroha ko umuntu yumva umengo kuko nawe abakeneye kuruhuka abakeneye kuba mu bindi mugabo ivyo bindi ntuvyibanemo nimba wumva haraho ugenda nuhitane umufasoni cyangwa umufatiye yo programme hamwe mujane ntabara ahantu ha wenyene hama umuntu ntaniyumvire ngo nimba afise umuvyeyi wiwe ni hari mama wiwe ari hafi yiwe nimba afise marene nimba afise uwavukana nimba niho bari bara nta numwe aza gushaka kuhaba nkuko wowe uhaba kuko ntaza kumva yuko ushitse kuko hageze ko muja kuryama hama muwe muri mu cumba kimwe hameje mu gitondo zinduka je ku kazi cyangwa nawe aje ku kazi uhabe uhabe hama kuko umva twebwe kumbura vyomera nk'ivyoroha yuko twiyumvira gusura kurondera undi mwana mugabo wewe no mu mubiri hariho icaba yumvise kumbura utacumva kuri urwo rugezo bisaba yuko muganira mwese mugendere ku rugezo rumwe muri vitesi imwe ego
murakoze cyane ikibazo cya nyuma uca dusoza n'ikiganiro kuri mwebwe mwiyumviriye n'ingene mwiyumva mwumva mwarakize
ego twarakize kuko umuntu ntiyo navuga ngo ni ico twakoze canke ni bwa buntu bw'Imana nibaza yuko dehariye mpora niyumvira nti none uwo bishikiye atizera dasenga bica bigenda gute kuko nivyo kuri aba inshuti ababanyi abagenzi hariho abatari bakenye bakoze ibikorwa binini mugabo hejuru ibyo byose nibyo bari kwabikoreshwa bari kwabishobozwa n'Imana imbere ya byose yari Imana harige niyumvira nti iyo bishiki wundi atavuga ati ndaza gusenga Imana igira icyo imbaraga cyangwa impinkomezi bica bigenda gute twebwe n'umunsi ndashaka kuvuga yuko twakize kandi tumeze neza turi n'ahantu umuntu ashoboye kumva ubundi icamushikiye cyane cyane nka Naomi aranabikora kuko benshi benshi abatari bakenye baramwitura bakamubara ati meze gutya cyangwa umuntu yumvise uwundi akamubara ngo naka niki akabashikira akagira icyo ababwiye ego bigaragaza yuko hari haho twakize dushobora kugira n'ijambo twashobora kugira tubwiye uwundi ego
kinongera ko majambo make ni tugenda kandi turakira hari ivyo Imana yadukijije mugaro n'ibindi tugenda turakira kuba dusetamirana hariho usanga yabivuze hariho kutamufata nk'uwaje gusubirira mukuru wiwe mugabo hariyo ubwoba usanga uba ubaza ko bwaheze mugabo ko mabwinyegeje ndani ugasanga nk'ubu habaye nk'akantu bwa bwa rufisere uce buseruka ugaruka ati eh sinaye bwaheze vraiment cyangwa ugasanga harabayeho nk'uko ayivuze kuganira n'abantu kanaka umundi muntu akakubwira histoire yiwe ugasanga ari kintu avuze kivyo ikindi kintu muri wewe ukabwa ati eh hasinaye bwa hakire donc ni kumunsi kumunsi uko umuntu agenda aratera imbere ahura nabandi bantu abona ikindi kintu canka kumva ivyashikiye abandi n'umuntu avuga ati eh foko nkira aha hantu nanje foko ngera ngaha anye foko nduga gucya anye yego
murakoze cyane je ngiye ndabashimire cyane gose kwa muri couple ya mbere inyemereye kuza gutanga intahe yabo kuri Gasha TV kandi intahe nizo zidukomeza jewe kumva inkuru z'abandi bantu nivyo vyankomeje kuko bikinshikira je numvume ngandi jenyine nizera rero yuko ni intahe yabo hari abantu benshi iza gufasha hari abantu benshi iza gukomeza kubafise ico mushaka kubabaza n'abantu bari active ku mahezo sosyo mushaka kubaza kuri Instagram bazobishura sino murashaka kubaza muri commentaire canke mukagira ico muterereye mubandanye mudukurikira mudushigikira ikaze kandi kuri Gasha TV igihe cyose muzoba hari nibindi mushaka gusangiza abandi kugira dufashe societe yacu gukura mu buryo butandukanye karibu
murakoze namwe ko mwadutumiye kandi mukatwihanganira baduhuza umwanya hama kandi biraryoshe kubona web TV nk'iyi inye kuko nakubwiye umunsi tuvugana ati iri diferan y'izindi nkora mbona ndazi umuntu abamenye kubona amasuje ugira muzo hanze muziki abafaransa abanyamerika gucyo onye donc courage encore hama igihe cyose uzabona yuko hari ico dushobora guterera iki turahari nkuko wabivutse
mwakoze kudukurikira imana ibandanye bagirira neza hama imana ibandanye gushoboza ni igikorwa kitoroshe ndabizi ibandanye gushoboza kuko ndazi ko hariho benshi bifasha yego mwakoze no kudutumira
murakoze tuzosubira muri video ikurikira.